Oh, good then I couldn't say kulum. Shut up, ex. I couldn't say it. I love you. Go to say love.
Listen, man. Listen, there's Ayanda here. Yambon.
Yeah. Sis, when I wake and when I went and Jenna about three labafana and shut up is four lona.
Eh? Not ten begans.
Okay, the other one is.
Okay,
for transport. I need to agana imoto.
Ah, wafe.
Lomtana is very selfish, bro. I've been taking care of it.
Na ifoni yakho futhi.
Ubhayile ifoni ngibhayila everything ngimthayi uyageleza yini.
Unginike 2000. Yenzani 2000. Yenzani.
Ima wo, ima qala futhi
ey kanje. Hayi. Kanje kanjani.
Anginyaxolisa wena yini?
No kodwa ka.
Yini?
No nalela.
Anginyaxolisa.
You haven't even explained ukuthi these three guys.
Nyekele ngisakhuluma naye
angikho sibona.
Ngimathanda bayifo.
Awuyeke wena eh.
Ngimathanda bayifo. Inkinga
ni. Asilungisi.
Xa wena awuthi yabona ngizoqhubeka vele na relationship.
Ngakutshela bro amangithi. Ngakutshela bro ngothi mina ngrena ngithi.
So kuphelile.
Yeke manje.
Ah.
Angithi bro.
So kuphelile.